Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi uyu munsi batangiye gusuzuma ikifuzo cya Ukraine cyo kwinjira muri uwo muryango. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Diane Nazwa.
Umukuru w'akanama gatwara umwe bwa Buraya Charles Michel yavuze ko afise icizere cy'uko abategetsi b'ibihugu bigize uwo muryango baza kwemera badahiga imanga ko Ukraine itangura intambwe ziganisha kuwinjiramwo. Inama y'abategetsi b'umwe bwa Buraya yo kwiga ku busabe bwa Ukraine yatanguye no munsi kuwa kane ikaba izohera ejo kuwa gatanu. Mu ndwi iheze niho komisiyo y'umwe bwa Buraya yasaba uwo muryango kwemera icifuzo cha Ukraine na Moldova, agahugu gato gahana imbibe na Ukraine. Ukwakira no kwemera ubusabe bw'igihugu kanaka bwo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya niyo ntambwe ya mbere igihugu cyose kibwirizwa gutera imbere yo kwinjiramwo. Uwo muryango ubundi urimo ibihugu 27. Intambwe zigiye gukurikira niyo ubusabe bwa Ukraine bwemerwa, zirimwo ko ico gihugu kizoheza kigatangura kwerekana ko gikwije ibisabwa vyose vyo kumunyamuryango. Ivyo navyo bikaba birimwo ubutunzi butajegajega na demokarasi ikwije ivyangombwa. Abahinga mu vya politiki n'imigenderanire aha bakavuga ko kugira Ukraine yemeregwe burundu kwinjira mu mwe bwa Buraya bishobora kuzotwara imyaka igera kuri 10. Président wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe mu ijambo ryiwe ryejo kuwa gatatu yavuze ko yizera cane ku bihugu byose 27 bizomushigikira. Muri ivyo bihugu yemeje ko amaze kuvugana na 11, yongera ko kuri uno wa kane ategekanya guhamagara abandi bategetsi ba EU bataravugana kuri telefone.
Perezida wa Kameruni Paul Biya ku nshuro ya mbere yohereje intumwa mu Burayi gushishikariza Abanyakameruni bakize babayo gushora imari mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Abategetsi muri guverinoma ya Kameruni bayobowe na minisitiri ushinzwe ibibazo by'urubyiruko n'inyigisho zo gukunda igihugu, Mununa Futsu, boherejwe mu gihugu cy'Ubudage. Futsu yavuze ko yifuza ko Abanyakameruni bose baba hanze bashyira ku ruhande batandukanya kandi bagafasha guteza imbere igihugu cyabo. Uyu muyobozi yavuze ko guverinoma izasonera amahoro kugera kuri 40% Abanyakameruni baba mu mahanga ku bikorwa bibyara inyungu bazakorera muri Kameruni, ikabaha inguzanyo igera ku madolari 10,000 nta misoro batanze ku nyungu. Ibi ni ku rubyiruko ruba hanze ruzagaruka mu gihugu gushora imari mu buhinzi no mu bworozi. Kennedy Tumenta ni umushoramari w'Umunyakameruni uba mu Budage, avuga ko abenshi mu Banyakameruni baba hanze bibagora kwemera ibyo bijejwe na guverinoma. Uyu munyemari avuga ko ruswa, imisoro iri hejuru no kutagirira icyizere Perezida Biya umaze imyaka 40 ku butegetsi bitera ubwoba abashoramari. Abanyakameruni baba hanze babarirwa muri 5,000,000. Guverinoma ivuga ko abenshi baba muri Nigeria ahari hafi 2,000,000. Hari n'abandi baba ahanini mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, nkuko tumaze iminsi tubibabwira, i Kigali mu Rwanda hakomeje inama y'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth. Uyu munsi habaye inama yiga uburyo bwo kurandura indwara ya malaria n'izindi ndwara mu mwaka w'2030. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Baptiste Micomyiza avuye muri iyo nama. Jean-Baptiste, mu magambo avunaguye cyane, ni ibiki ibihe byemezo byafatiwe muri iyo nama ya none?
Inama ibyemezo byafatiwemo nk'uko mwari mubivuze mutangira ikiganiro, ni ukwemeza intego yo kuba malaria yarandutse ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'2030. Abayobozi rero batandukanye bakaba bagarutse kuri iyi ntego ihereye kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yasabye ibihugu bitandukanye kuba byakorana ku buryo intego igerwaho, bakava mu magambo bakajya mu bikorwa. Hanyuma hakurikiyeho n'abaterankunga nabo bagaragaza icyo bagiye gufasha muri uwo mushinga kugira ngo iyo ntego ibe yagerwaho. Hakaba harimo fondasiyo cyangwa umuryango uzwi cyane ku isi ufasha mu by'ubuzima wa Gates Foundation, harimo Melinda Gates akaba nawe ari umuyobozi w'iyo foundation, akaba yemeye gutanga inkunga kugira ngo icyo gikorwa kibe cyagerwa cyangwa iyo ntego yo kurandura malaria muri 2030, aho yatanze inkunga ya miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika.
Hanyuma se hari ingengo y'imari bafite bakeneye kugira ngo iyo ntego ibe yagezweho?
Ingengo y'imari irahari, bagendeye ku kigega cy'isi gikusanya amafaranga yifashishwa no mu by'ubuzima mu ndwara zitandukanye. Intego ni ugukusanya nibura miliyari 18 z'amadolari y'Amerika kugira ngo iyo ntego ibe yagerwaho.
Kugeza ubu baravuga ayo bamaze kubona?
Ntabwo muri kiganiro babashe kuvuga ayo bamaze kubona kuri ayo miliyari 18 z'amadolari. Gusa ukurikije ijambo rya Melinda Gates yavugaga ko aya mafaranga akwiriye kongerwa kwamaze kuboneka, byumvikana ko ubu ngubu hari amaze kuboneka, kuko yavugaga ko izo miliyoni 140 z'amadolari Gates Foundation itanze aje gufasha andi ari kugenda aboneka kugira ngo babe bakusanya izo miliyari 18 z'amadolari y'Amerika.
Jean-Baptiste Mico Myiza, komeza ukurikirana iyo nkuru urayitugezaho mu makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Murakoze, nanyi ndabashimiye.
Mu gihe hasigaye amasaha make ngo abakuru b'ibihugu na za guverinoma z'umuryango wa Commonwealth bahurire mu nama ya COGAM irimo kubera i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa kane, abahagarariye ibihugu bitandukanye bakomeje gusesekara i Kigali mu Rwanda. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboy.
Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iteganijwe gutangira kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi abakuru b'ibihugu na za guverinoma banyuranye bageze i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'umwe mu bagaragarijwe ibyishimo akigera mu Rwanda. Yageze ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, aho yahavuye yerekeza mu mujyi wa Kigali n'imodoka. Mu mujyi wa Kigali, Perezida Museveni yakiriwe n'abaturage banyuranye bahise bahagarika imirimo yabo bakajya ku mihanda kumwereka ko bamwishimiye. Abinyujije kuri Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yishimiye uko Abanyarwanda bamwakiriye. Yanditse ati: "Nageze i Kigali mu Rwanda aho nitabiriye inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize Commonwealth. Ndashimira Abanyarwanda ku ikaze mwampaye, murakoze cyane." Mu bihugu bituranye n'u Rwanda nabyo byitabiriye inama ya Kigali, igihugu cya Tanzania cyahagarariwe na Vice Perezida wacyo Philippe Mpango. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko Perezida wacyo, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, atazitabira inama ya Kigali kubera ko ihuriranye n'imirimo myinshi afite mu gihugu cye. Yatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bye, undi munyacyubahiro wamaze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza, harimo Perezida Buhari wa Nigeria, uwa Ghana na Nao Kufo Ado wa Namibia, n'uwa Sierra Leone Julius Madabio. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu by'ibihangange barimo Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau, nawe wageze i Kigali kuri uyu wa kane. Yavuze ko mu byo azaganira n'abandi bayobozi mu nama ya Commonwealth harimo ibibazo byugarije isi, ndetse n'intambara Uburusiya bwasoje kuri Ukraine n'ingaruka yagize, ndetse n'imyihindagurikire y'ikirere n'ikibazo cyo kuba ibikenerwa na muntu mu buzima bwe bikomeje guhenda cyane. Igihugu cya Australia cyahagarariwe na Vice Minisitiri w'Intebe, mu gihe igihugu cy'Ubuhinde nacyo gifite ijambo rinini muri uyu muryango wuje ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza cyahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacyo. Undi mutegetsi wageze i Kigali kuri uyu wa kane ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson, ari kumwe n'umugore we akigera mu Rwanda. Boris Johnson yavuze ko iyi nama izaba umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije isi birimo inzara n'imihindagurikire y'ibihe, ndetse n'amahirwe yo kwagura ubucuruzi Ubwongereza bukorana n'ibihugu byo muri uyu muryango. Biteganijwe ko iyi nama izasiga Boris Johnson ahererekanije ububasha na Perezida Kagame ku buyobozi bwa Commonwealth. Boris Johnson ageze mu Rwanda akurikira igikomangoma Charles wageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri. Kugeza ubu akaba amaze gusura ibikorwa binyuranye harimo inzibutso za Jenoside ku Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Nyamata mu karere ka Bugesera. Igikomangoma Charles kuri uyu wa gatatu cyasuye umudugudu umwe n'ubwiyunge wubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Abamwakiriye bakaba basigaranye ibyishimo nyuma yo kugendererwa n'umushyitsi wo mu rwego rwe.
Tubanye neza mu mudugudu w'umwe n'ubwiyunge, turagabirana.
Byabanje kuntwara igihe kinini ariko ubu narabyakiriye, turabana neza, turaturanye, niho nsaba amazi, niho ndahura umuriro, niyo mfite urugendo musigira umwana wanjye.
Kuba mwarabonye igikomangoma kikaza iwanyu nkabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza cyane, kandi igikomangoma n'ubuhamya twamuhaye yarababaye, ariko nyuma aza kwishima kuko abanyarwanda bongeye kubana.
Kugeza ubu abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi bamaze kugera i Kigali, bakaba bakoze inama mu muhezo mbere y'uko inama ifungura CHOGM izaba kuri uyu wa gatanu. Biteganyijwe ko ku mugoroba kuri uyu wa kane bakirwa n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, inama ya CHOGM izasozwa kuri uyu wa gatandatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dukosore gato, Perezida Nana Akufo-Addo ni perezida w'igihugu cya Ghana, mu gihe Perezida Hage Geingob ari perezida w'igihugu cya Namibia. Mu Burundi, sentare nkuru y'igihugu ya Gitega imaze guhanisha igifungo cy'imyaka 10 abagabo babiri, Ndayisenga Desire na Habyarimana Mbonima, nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gusenya imva 16 mu mujyi wa Gitega. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryateguye ryifashishije abanywanyi baryo, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa na y'u Burundi: Gratien, Desire Ndayisenga, Isaac Ndayiragije na Havyarimana Mbonimpa, bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo. N'urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa 5 z'umusase. Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwa manza abo bunganira, nabo bivugira ko bidakenewe, ubwabo bashoboye kwiregura. Urubanza ku kibiriraho rwaciye rutangura mu ido n'ido. Sentare yatanguye gusaba umushikiriza manza kwagiriza abo yashengeje. Umushikiriza manza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abapfuye ryo kumushasha, bongera bibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimo ivyuma n'amabati. Yavuze ko ari ivyaha bibiri gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije. Abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa. Gratien na y'u Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izo mva zasambuwe. Uwo nawe yahakanye icaha, avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye, ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye, ndetse avuga ko atazi icakora canke haba mu gisagara ca Gitega. Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ivyo vyuma kuyitwa Desire Ndayisenga basangiye urubanza, kandi nawe yari yarengutse. Mu kwiregura, Desire Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma, ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose, ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva. Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi nyomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba. Umushikiriza manza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ivyo vyuma vyibwe mu cumbi we. Uwagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa, avuga ko ari umuntu atazi yaje abitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo. Sentare yaciye imubaza igituma ataca abimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe asanze ibintu biteye amakenga. Uregwa yavuze ko ata mwanya wo kubimenyesha yari kuronka, kuko yariko arihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara, ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega. Inyuma y'ikiringo c'isaha sentare ibumviriza, umukuru w'intahe yasavye umushikiriza manza gusozera imburano. Umushikiriza manza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10. Abaregwa bose basuzereye basaba kwezwa, urubanza rucaruja mu mwiherero. Inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20, sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Desire na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo kumushasha n'ubusuma bukabije. Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakaba bejejwe kuri ivyo vyaha n'iyo sentare. N'urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega batari bake, bakavuga ko urwo rubanza rubanezereye uko rucitse, kandi bishobora gutuma ubisha nk'ubwo bwo kubomora imva udasubira kuba narijya bituntuza bene gufuba babo.
Arakoze Desire Atungimana udusomeye iyo nkuru. Mu Burundi kandi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate? Iyi nayo ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi yadusomewe na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Iyo nje ngaha kuruzi ndarangura nkiza ndagarambise mu gihe ndandaza hanyene zigahera.
Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga ca Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango.
Kwego ariko bararoba turiyungunganya twarondera kunyene ubwango tawe ko turonka ibyo dufungurira abana.
Twebwe imboga tsabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukabonka ico tugaburira abana. Zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara.
Abo bakenyezi bakora urugo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura kwa amafaranga bafungura bakongera bakaronka n'inyungu igereranye.
Ku muzi twashobora kuronka amahera dushobora gutungisha imiryango yacu tukaronka amahera dusomeshereza abana bacu bakaba tugakomora imboga tukaronka natugura ubufu twashobora nk'umwe bitanu dushobora gufungura.
Ariko rero barafise ingorane muri urugo rudandaza bakora. Ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko kabarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza.
Mugihe bafunze turahangayika gose twateseka n'abana bakagwa kudupfira ko ninza. Mugihe zabuze turahangayika gose twagoma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufise dukora.
Ntubika amajambo matu yaronka tuyajya.
Abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye ineza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ateco binona. Kuri ibyo bisabo icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Ruize Nizigiyimana amenyesha ko ico kibazo muri Afrabu bakizi. Mu ishirahamwe bariko baregera abagira neza kugira abagira ico babafashije, ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe.
Ibisabo byabo turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashirahamwe. Mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda kubitsa mu ntoki. Afrabu ntiyicaye, turiko turasaba nabo baje mu mashirahamwe. Bisanzwe ubunye gukora urumwe biragoye, biraguhanga nyene kubera aka gatahe nyene kagoye no kuronka, ariko ngo tubiri kuvurana ubupfu. Turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashirahamwe cyane bagira amakoperative.
Ugo rudandaza rero rukaba arigo rutunza abo bakenyezi nk'uko bagenzi bacu babyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice cyo mu Rumonge. Abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi, mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye.
Arakoze Thierry Ndayishimiye. Nkuko mumaze kumenyera ako kaziki na katwibutsa cya kiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi kuva isaa 10 kugera isaa 11 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda. Kuri uyu wa gatano bizabyifashe gute? Ikiganiro kirimo gutegurwa na mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi. Niki abakurikijwe rya Amerika bakwiye kwitega ku munsi wejo, Eugenia?
Edi mu kiganiro muri sanga cyezo tuzakomeza ibijyanye n'inama ya Commonwealth y'ibihugu Kigali mu Rwanda ihuje ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Nk'uko bizahari inama zitandukanye zagiye zireba ku ruhande rw'iyo nama ya CHOGM, uyu munsi rero waganiriye n'abitabiriye inama y'urubyiruko. Ejo nanjye nzakomerezaho tuganire n'abagore nabo bazatubwira icyo bungukiye muri iyo nama. By'umwihariko tuzaganira n'umuryango utabogamiye kuri leta wita ku bana b'abakobwa babyariye iwabo. Ni umuryango witwa Mama Courage. Nuko rero Edwin, niyo gahunda mfite ejo.
Tunakangurira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika cyane cyane ab'igitsina gore kwitabira icyo kiganiro kuko kenshi ntibagaragara, siko bimeze?
Nibyo cyane.
Urakoze cyane Eugenia Mukankusi. Dusubire mu Rwanda, abacururizaga mu mujyi wa Rubavu bararira ayo kwarika nyuma yuko ubuyobozi bufunze amazu bakoreragamo. Ubuyobozi buvuga ko bwayafunze kugira ngo bwubahirize igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Gisenyi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Abacuruzi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika kuri iki cyemezo cyo gufunga ibikorwa byabo by'ubucuruzi bavuga ko ari cyemezo ubutegetsi bw'abatuyeho. Baravuga ko butigeze bubateguza kugira ngo babashe kubona ahandi bakwimurira ibikorwa byabo. uyu mubyeyi yaravuga ko kubona aho kwerekeza ari hurizo rikomeye
kana dufite aho kujya kuko batubwiraga ko bazadukura hano isoko ryuzuye bakadushira mu isoko isoko ntiriruza hano tuzi n'igihe rizuzurira aho dufite aho kujya kugenza isa ufite igihombo gikomeye aho
gute
none se niba twarishije amafaranga akaba kirimo tukaba tujya no kubika ibicuruzwa nta naho tubijyana icyo si igihombo gikomeye turasaba karere kuzuza isoko tubona aho kujya kuko ayamazu ni menshi ntago twabona aho tujya ngo tubona aho dukorera
tugera hafunzwe twabonye amatangazo avuga ko ahacururizwaga hafunzwe ubundi hakagaragara imigozi yarizengurutse ku mazu bigaragara ko ahari nyabagendwa hatakinjirwa Bwana Jafet Nshimiyimana uzwi ku kabyiniro Kanokia hano ku Gisenyi nawe ni umucuruzi bafungiye kubona aho kwerekeza bimubereye ingora bahize
ni ikibazo gikomeye kugeza kuri isaha nkanjye ubwanjye umupanga ukora muri iyi nzu birambangamiye cyane ntabwo nahita ntekereza ngo nderekeza ahangaha Huko ari soko rya Gisenyi murabona ko leta y'uzura rakari muri chantier yewe n'uyu mugi murabubona nta yandi mazu dufite wavuga ngo ajyanye n'ikezo kezo manini twajyamo kugeza kuri isaha rwose ni ikintu kibangamye ku rubigaragara cyane
Bwana Nshimiyimana nyuma yo gufata icyemezo cyo kumufungira ubucuruzi agasanga hari cyo ubutegetsi bwa kabanje kurebaho
ubu mu byukuri numvaga nk'ubuyobozi bagombye gutekereza kabiri bakabanza bakuzura ya soko bakatwimuriramo aba banyira amazu nabo bakabona umwanya kugera gute wo kubaka naho ngiye babikoze nk'uko ngumo nababangamiye twebwe abaturage nta nubwo bahimye nyirinzu sinawe uyikoreramo ni ngiye babahimukingiye n'umuryango wanje igihombo cyo twakinjiyemo tuzasora dute twari tumaze no gusatanga n'ipatate ry'umwaka
mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Bwana Jean Bosco tuyishimiye uyobora umurenge wa Gisenyi hano mu mujyi yavuze ko bafungiye aba bacuruzi bagamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu avuga ko iki cyemezo bagifashe bari bamenyesheje banyira amazu
ni cyemezo twafashe hashingiwe ku myanzuro y'inama zitandukanye twagiye tugirana n'abaturage aho tubasaba ko bagomba kudufasha umugi ko kuka umugi wa kabiri wunganira Kigali tumaze rege tubivuga ariko ntushobora guhindura umugi wa Rubavu by'umwihariko ku murenge wa Gisenyi hatari n'inyubako zijyanye n'igihe akaba ariyo mpamvu uyu munsi twahisemo kugira ngo tube tubafungiye bahagarike ibyo bahakorera babanze bubake inyubako zijyanye n'umugi twifuza
ubuyobozi bwa Rubavu bukavuga ko abananiwe kubaka kubera ubushobozi bakwifatanya bakagira ingufu burashimangira ko bwiteguye kubahuza n'ibigo by'imari ariko bakabona umugi uko bawifuza
inzu twafunze uyikoreramo afite uburenganzira bwo gushaka hakorera muri uyu mugi kandi uyu mugi nta nubwo ari umurenge wa Gisenyi gusa nyirinzu nabyumva n'abari bukenere ko tubahuza n'amabanki turabahuza nayo hanyuma nitumara kubahuza n'amabanki babona amafaranga vuba bubake uwakoreragamo yongera garuke akora kugira ngo dutunganye umugi uyu mugi ntabwo uzatunganywa n'abayobozi uyu mugi uzatunganywa n'abawutuye
ijwi rya Amerika ryakoresheje ibishoboka rishaka abafite amazo yabo basabwa kuyavugurura ariko nta numwe twabashije kubona aba barashinjwa ko bamenye icyemezo kibafungira ariko banga guteguza abakodesha amazo yabo Inzu twabonye ubutegetsi busaba ko bazivugurura biragaragara ko ari inzu zisanzwe nyamara ubutegetsi bwaduhamirije ko inzu zikenewe hano mu mujyi ari inzu z'amagorofa zigeretse ibi biroho mu gihe hari isoko rigiye kumara imyaka isaga 10 ryubakwa ryaranze kuzura iri abacuruzi baravuga ko ariyo bagombye kuba bahungishirizamo ibicuruzwa byabo nyuma yuko birukanyeho bacururizaga umurenge wa Gisenyi urabarura inyubako 18 zafunzwe ku ikubitiro nk'uko wabitangarije ijwi rya Amerika ariko zirimo imiryango myinshi ikoreramo n'abacuruzi benshi Biragoye kumenya umubare w'inyawo iki cyemezo cyagizeho ingaruka kubahahiraga cyangwa basabaga serivisi aha hafunzwe bakagira icyo basaba leta
leta nibafashe mu gihe batarabona aho bimukira hari amwirira soko bawe bari gukorera mu handi soko n'iryuzura bababwira ati mwinjire mu isoko ari uko wende isoko rihari ryuzuye ariko mu gihe leta buzurane babareke baba bari gukora
eh ugira ubusajwe rya Amerika kugisenya mu burengerazuba bw'u Rwanda
Mu gihugu cya Tanzania ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rirasaba icyo gihugu guha impunzi zahungiye muri icyo gihugu umutekano no kubahiriza uburenganzira bw'impunzi ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Joven
Iryo jambo ryashikirijwe n'umuserwizi wa Seri Komine Kasuru Bwana Peter Maro mu nama yari yafatiye kuraba ibibazo bihambariye impunzi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nkambi ya Nyarugusu. Ibyo bibazo harimwo umutekano muke, kuburabuzwa kugira impunzi zitahe ku nguvu, kuronswa imfashanyo z'intica ntikize, hamwe n'ababurirwa irengero, bigatuma amwidogo mwinshi mu nkambi. Bwana Peter yavuze ko haseri ku bwayo minsi yose izohagarara ku ruhande rw'impunzi no kuda kutahengeshanya mu kuzimfashanyo zisabwa mu gihe abantu bose bahunze kubwo amabi bahuye nayo bakeneye gusubira mu bihe byabo nk'ibya mbere.
Kila mtu ana haki ya kuweza kuomba hifadhi na kupata ukimbizi katika nchi yoyote ambayo amekimbilia, na hili si swala la mjadala.
Buri muntu wese arafise uburenganzira bwo kwaka indaro no gusaba ubuhungiro mu gihugu yahungiyemo. Iri kandi si jambo ryo kurinda kuyagwako.
Haitakiwi mtu yoyote kuweza kurudishwa katika nchi ambako usalama wake na uhuru wake uko matatani.
Nibitegekanijwe ko umuntu ashobora gusubizwa mu gihugu ajavamwo mu gihe umwidegembya wiwe n'umutekano wiwe biriko birahungabana.
Wakimbizi wanaokimbia lazima wapewe usalama wa kulinda haki yao pamoja na heshima yao.
Imunzi zose rero iyo zihunze ni ngombwa ko zirindwa mu mutekano kandi agateka kabo kakubahirizwa.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zo zisanga buri muntu afise uburenganzira bwo kurondera no kuronka umutekano ukwiye. Ku bw'iyo mpamvu zisaba Leta ya Tanzania kudashyira mu kaga umutekano w'impunzi, ahubwo ibandanye yubahiriza agateka kazi na mpunzi nk'uko yabikoze kuva kera.
Rero tubasaba kweri kimba twarahunze igihugu cacu twahunze kubera ata mutekano ukwiye uhari. Tubasaba bakareka kugira iki kwama baje kudufata ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cacu. Twaturazi neza umutekano mu gihugu cacu kutarasubirana nk'uko byamye hambere.
Ni ukuri turasaba kweri ko twokurikiranirwa ubuzima bw'iwacu tukakurikiranirwa umutekano kweri tukaronka umutekano ukwiye, kuko ugasanga Abarundi tuguma ku kazi koko kwitwa abantu b'abagizi ba nabi kanatwe atanabi nimo dufise.
Umuntu amaze kubahunze kime coco no kumenya ko yagize ikibazo no kumwitaho hanyuma agafashwa ibikwiye gufashwa bikenewe.
Kuva mu mpera z'umwaka w'2019 Leta ya Tanzania yarafashe ingingo zitandukanye zo kuburabuza impunzi kugira zitaheko bwinshi. Mu nama ziheruka kuba, Leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize ku mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, naho izi neza ko ari guhonyanga agateka k'impunzi. Minsi yose impunzi z'amazidoze yuko umutekano wazo ari muke, harabicwa